yɛde nyame ase sɛ ne dɛi wayɛ ho ban ama nyame yɛ program a yɛhyɛ sɛ yɛbɛyɛ afei n'adom ne n'adaroma nti ɔma program yi aba so
yɛma mo nyinaa afihyia pa
ɛfiri 2018 nneɛma bebree na nyame ayɛ ama yɛn ne ti na ne dɛi yɛyɛ sɛ yɛbɛyɛ program a yɛato ne din nyame yi ɛde ahyɛ nyame din anuonyam ɛwɔ nneɛma pa a wayɛ ama yɛn
na yɛ program yi a yɛyɛ yi yɛato ne din nyame yi because sɛ yɛhwɛ nneɛma nyame ayɛ ama yɛn wɔ afei mu a yɛntumi mfa yɛano nka yɛsisi kora yɛntumi nti aka na ɛwɔ sɛ yɛyɛ biribi a yɛbɛtumi de abɛn nyankopɔn ne yɛatumi aka sɛne sɛ yɛda no ase wɔ nneɛma wayɛ ama yɛ nyinaa ɛno nti ɛna ma yɛyɛ saa program yi
yɛhwɛ nea ɛkɔ so fɛfɛɛfɛ ne yi a ne nyinaa yɛ nyame adom ara kɔ anamana ba saa sɛ nyame de yɛabɛdu saa mpɛmpɛ so ɛne twaseɛ yi naayɛ ɛno nti ne yɛde ɛdɛda yi si hɔ sɛ yɛde yɛyɛ maiden nyame yi concert ɛbɛtoa so afeɛ bi a yɛbɛyɛ na weini the first one a yɛyɛyɛ na in fact nyame adom biribia nso kɔ yie
nyame adom a may yɛbɛyɛ mami starch ɛyɛ mothers day no ɛno nso yɛhwɛ anim sɛ nipa bebree bɛba na ɔma bɛta yɛkyi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a program no nso ɛbɛkɔ anim last year yɛyɛ wɔ central church afewei yɛ vision ne sɛ yɛbɛterɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi biara ɔwɔ kofoɔ duama mu a ɛbɛtumi aba abɛyɛ bi afei nso november 25th yɛayɛ adwene sɛ yɛbɛyɛ program kɛseɛ baako a yɛato ne din evangelo ɛno nso yɛmpaebɔ ne sɛ ɛduru hɔnom a yɛte yɛ nsa frɛ obi bia a ɔbɛba na ɔba bɛboa ma program no akɔ animu
2019 yi no ɛyɛ action year
yɛgyina heavenly choral ɛnam mu ɛma obi biara ɔtae ekuo yɛ akyi afihyia pa yɛmpaebɔ ne sɛ berɛ a yɛwie afiwei mu no nyame nankasa ɛma biribi bia a yɛbɛyɛ no ɛnyɛ nkonimdie
mekyia madɔfo nyinaa mawofoɔ me nuanom ne obi biara
nti yɛbɛsɛ sɛ samanfoɔ bɔ mpaeɛ a na ɔma kae kuo no sɛ obi nso wɔ hɔ no na sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛboa kuo yi wɔ kwan biara so a ɔbɛtumi afrɛ yɛ wɔ 0249308261 ne yɛne no akasa sɛ ebi a woyɛ wedding bi na na sɛ program biara na sɛ ɛnsi sabat na wofrɛ yɛ a yɛbɛba ne ɛne wo abɛyɛ program na biribiara kɔ fine
yɛbɛserɛ mu sɛ monkɔ yɛn various social media platforms na monlike yɛ page ne ma yɛn mobɛtumi akɔ youtube akɔhwɛ yɛn videos bebree wokɔ heavenly choral gh wobɛnya yɛn videos nyinaa yɛn nnwom a yɛatwerɛ yɛabɔ bebree wobɛnya wɔ hɔ wokɔ facebook nso a ɛno nso heavenly choral gh kɔ like page no na biribiara a yɛyɛ no momma mo anini akyire sane sɛ nyame nam heavenly choral so yɛ nneɛma bebree yɛbɛhia sɛ mo nyinaa mobɛba mu na mobɛma yɛ mo support na boa ma dwumadie no awie pɛyɛ yɛfrɛ me nana kofi ɔsɛ ɔsu dɛ ne zodeɔmena frɛ me elder one me ne ekuo nso kasamafoɔ yɛda mo nyinaa ase nyame nhyira mo nyinaa